You're in the modeling, Mimi.
Gimana tradition sama wanaume?
Sama wanaume, tutaanza kuleta sasa.
Kona wivu.